kuri genekerezo rya 31 kwezi kwa ntwarante umwaka wa 2021 ishyirahamwe ntabariza riramutse rishikiriza abarundi n'amakungu ku ngendo riherutse kugira mu mabohero uko ari 11 ayo mabohero yose mukuru waryo ari we twebwe twatwarigereye mwayo mabohero kiretse ibihore rya mpimba kubera ingorane ryagize rero ishyirahamwe ntabariza ryaharanira agateka k'abanyoro n'imiryango yabo aho ryumviye ko cyangwa riboneye ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yagira ikigongwe abanyororo bashika 5,255 twafashe intumbero kugira imbere yuko abo banyororo basubira mu ngo zabo no mu miryango yabo tubanze twigerere mu mabohero yose basanzwe barimwo uko ari 11 rero twarushimiye Imana kwa ayo mabohero yose twaraye tuyahetuye twashaka rero tubwira abarundi n'amakungu ibyo twaboneye mu ayo mabohero kandi tuvuge n'ibyo abanyororo ubwabo batwigiriye kuko twarabonanye bose atanu umwe avuyemo akaba rero hari ibyo batubwiye n'ibyo na twebwe twiboneye cyangwa twiyumviye ubwa mbere abanyororo bo mu mabohero yose mu Burundi barakengurukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku mbabazi yabagiriye bagashimira n'umushikiranganji w'ubutungane we wadushira mu ngiro iyo ngingo ariko kandi bakavuga ati nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kuvugira ku radio isanganiro ko hariho abantu bategerezwa kuvayo barishe amahera bafitiye arabo bafitiye abandi cyangwa aramahada baciwe abo bene wacu rero bari muri ayo mabohero bakavuga ati umubyeyi se Barundi wenye n'imbabazi ko yoraba aka hari abantu usanga baraciriwe amande ashika 1,500,000 nizirenga muri uwo muryango muri bo muri uwo munyororo akaba 5 yigeze atunga n'ibihumbi bishika 500 rero bakavuga ati none uwo muntu ayaciriwe ayo mande angana gutyo cyangwa hadabe ingana gutyo umubyeyi arabahebeye muri ayo mabohero rero twebwe nk'abaranira agateka kazi na muntu natwe tukatwagira tugira icyo tubivuze ko mu by'ukuri leta y'u Burundi ni leta ifite izina ryiza leta nkozi leta mbyeyi ni ukuvuga yuko mu mabohero atandukanye yo mu Burundi twarabonye abantu bapfunzwe baramaze umunyororo ariko kubera izo ntambamye tuvuze aho hejuru zayo mahera bagaca baguma mwayo mabohero rero ibitigiri twabivuze ni byinshi cyane tubona ko byo tuba naho uguma irya ngingo murabona rijya tegeko umukuru w'igihugu yashyize ko umukono w'itariki 5 turabona neza ko dufise amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ni hafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afite ideni umuntu cyangwa baciye amande yazo umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira kandi na wa muntu bitwa ko baciriye amande ntayo ariko araronka igihe cyoco hariho gusanga harimo n'abatama cyangwa afise zijya ngwara zidakira usanga aguye mu ibohero nandi nkaca nibaza nti mbega uwo muntu yemeye ko mwene wabo agwa mu ibohero amafaranga n'ikirondegwa kikaronka rero tukavuga tuti dupfunira ubwohe leta abo bantu uretse yuko batazoronka ayo mahera cyangwa naho bona yaronka leta ntizoheza ngo ironkemwo mwamahera abo bantu gumye mu munyororo baramaze umunyororo yahahombeye atayo mahera ba leta yahahombera gute ubwa mbere murazi neza yuko umuntu yari hajya mu ibohero ategezwa kuvugwa kandi agafungura rero ku hasigaye harimo nk'abantu bashika amajana atanu batazota batarose ubwo buryo murumva ibyo bakonsoma ko biba ari byinshi shyiramwe ntabariza tukavuga tuti leta n'umubyeyi w'abarundi kandi n'abo barundi abo bari mu mabohero barimwo mu kurindira yuko ijyavumerewe n'umukuru w'igihugu rishika abo bene wacu bagataha twashaka na twebwe ku gisabo cacu tuvuge yuko mu by'ukuri nk'uko twabonye mu mabohero amwamwe harimwo ubwinshi ariko kandi tugashima yuko amabohero nka yose twarabonye ko yasanuwe ivyo tukaba tubishimira leta kuko hari hari hateye isoni nko mu ibohero rya Bubanza mu ibohero rya Ruyigi mu mabohero ya za Rutana aho hose twarabonye ko leta atakutagize kugira hasubirwemo ariko kandi tugashimira n'ishyirahamwe CICR Burundi ko na ryonyine ryagize uruhara kugira riringanize neza aho abo bene wacu babaye ishyirahamwe ntabaritse twashaka tubwire abarundi mu izo ngendo twagize abanyororo ubwa mbere twari tujyanye n'intumbero yo kubanza kubabwira aho hantu hataryoshye bagire bave ko bageze hanze bokwirinda icyo basubizayo ni nacyo gituma badusabye icyo gisabo tuvuze aho hejuru ko bemeye impanuro tubahaye kuko ntitwari twebwe twenyine twari kumwe n'abahinga bamwe bize iby'imifato n'imibano mwishyirahamwe ntabariza duhejeje kubona ibyo byose niho twavuze tuti nibyo ko tubonye abanyororo benshi bafite inyota yo gushika hanze kandi tukaba batwemereye ko impanuro tubahaye bazozikurikiza twashaka dusabe abarundi aho bene wacu bazoshikira mu kibano ko bozobakira neza nk'uwababereye imboneza mu gupfungwa imyaka 12 turemanze yuko igihe bazoshika hanze ko batazosubira kwigenza nabi mugabo tukavuga ati nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi se Barundi mu bihumbi bitanu n'amajana angahe yagiriye abanyororo ko hariho izindi ngingo yofata na cyane cyane nk'abari bategerezwa gupfungwa imyaka itanu abo bantu mu by'ukuri boja hanze bagapfuma bakora cha gihano nsimbura munyororo kandi twihweje yuko icyo gihano nsimbura munyororo ho biterambere rininiya mu Barundi cyane cyane yuko hoba umwimbu twama dutanga akarorero ahantu tubona hari inyonga yorimwa za Nyamuswaga n'ahandi za Rukaramu yuko umwimbu ko leta nko zitumva tubona ko ifise umwitwarariko yuko abarundi bose bogira amafaranga ku mufuko n'umunwa wose ukaronka ico urya n'abo bene wacu bariko baratakariza inguvu mu mabohero atandukanye ntibobura ico baterera muri iryo terambere ry'igihugu twashaka kandi gusaba nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane nibyo abanyororo barashima kuko yaragendeye ibohero rya Gitega ku igenekerezo rya munani arasubira aragendera ku igenekerezo rya cumi ibohero rya Mpimba baramukengurukira mu bibazo rero twarabajijwe iyo ngingo izogira mu ngiro twebwe mugabo nk'abakurikiranira hafi iby'ubushikiranganji bw'ubutungane n'iby'agateka k'abanyororo twagira tubabwire yuko umwiteguro tubona ari mwinshi kandi umwanya n'umwanya iyo nda ishobora kuvuka ariko kandi tukababwira yuko icyatumye iyo ngingo iteba ari ubukerebutsi n'ubwira bw'ubutungane bwa nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi yavuze yuko kera mu gutaha hari abantu barekugwa bakaguma mu mabohero ugasanga hari kuwe bamwe bifise cyangwa bafise ababavugira rero twashaka tubabwira ati ni bareme hako umuntu asiba yocegwa ejo cyangwa hirya yejo tubagira tugize kino kiganiro dufise umwizero yuko ibyo twabonye mu bushyirangari bw'ubutungane bariko birakora bidemesha aba banywanyi b'ishyirahamwe ntabariza natwe bikaba biduhumuriza mu ishyirahamwe ntabariza tukaba rero mu izo ngendo twagize twashaka tubabwire ko twabonye hari abanyamahanga bapfungiye mu mabohero by'ukuri bigorana ari nacyo gituma twaciye tuhakura icigwa ko tugiye kugendera ibihugu birimwo abarundi bapfunzwe kugira twumvirize ingorane zabo hanyuma kandi nitwabona hari abashobora gutaha tuvugane n'ayo mareta asanzwe abo bene wacu bapfungiwe ni nacyo gituma turiko turagendera mu mabohero twabwiye bene wacu ko twebwe twabitangiye imbere twarikuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu na twebwe ko igenekerezo rya 2025 mu ntara ya Ngozi abapfunguwe kuva muri 2025 gushika kuri ino genekerezo kw'iryo genekerezo rya 2025 kwezi kwa gatandatu twese ko tuzohurira mu ntara ya Ngozi kugira turabe ko twoshimira leta cyane cyane ababo barekuwe kuri leta Ngozi leta mbyeyi ko boba mu ya mbere kuko murumva ko bazohari na benshi 5,255 ko atari bake kandi mu mwihwezo twabonye twarabonye ko na n'ibyo bitigiri mwabonye mwese kuri rya decre bizoshobora kurenga ivyo rero twa dushimiye leta y'u Burundi ukuntu yitwararika iby'agateka kazi na muntu kandi tukaba dushima ukuntu abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu cy'u Burundi by'ukuri batohoza inkuru iyi tariyo ntibayivuge ariko izarizo zose bakazivuga cyane cyane zagabyejwe na zijyanye n'agateka kazi na muntu dusanzwe duserukira turangije rero kino kiganiro dushimira Imana yo iri kirakoresha umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira abarundi bose batunge batunganirwe na cyane cyane ko hariho abari baraniganye ijambo ubu barisubizwa kandi byo tukaba tubimushimiye tukaba natwebwe duteye intege leta y'u Burundi ko atacyo tutazokora kugira duterere icyo ari cyo cyose cyoza giteza imbere igihugu ni nacyo gituma mubona twagize ingendo mu mabohero kugira twigishe bene wacu ukuntu bazifata bashitse hanze kandi bongere baze nabonyera bashikire mu iterambere ry'igihugu niharambe ubutungane n'agateka k'abanyororo mu Burundi.